Tu não me colocaste na machuva, mas bem na strano. Limile.
Amém.
Limpila. Mas é que tu és o
Amém.
O ganho agora, o que é o seu chão? O gosto se convulhe nisso, e esse impulso a você mudar o culo um pouco em tua. Magali, a rumona, o bulungo a batido, o sem magali. Bangina, o antes não fuma na pina onde, o no moia batido.
Já não fui no jogo.
O sem gosia, o ganho agora, não está a gosia. Nini, questo sogno. Da kudela mkhulu Nkosi ethulula insikelelo thikola amandla amakhulu Nkosi nini wezinto zonke Nkosi inhliziyo zethu ziyavuya kuba Nkosi size kwindawo nini wezinto zonke apho Nkosi amatyathango ongendawo akhululwa kuyo
Amen.
Thikho kadada omkhulu umthetho womhlaba oNkosi utshilula lomkhulu phambi koba uqala umsebenzi wathi Nkosi uyazifa usemandleni kathiko waye Nkosi uzawusebenza ngempumelelo nini into zonke singamangena Nkosi wenza matshe umkhonzi wakho sebenza Nkosi umsebenzi weminyaka emithathu wawenza Nkosi ngophanyaso kungqina Nkosi kumhlobo okokuba Nkosi uthikole nomkhulu kuye zota nomkhulu Nkosi kuye uthiko wakhe nike Nkosi amandla umsebenzi wonke Nkosi zalo mkhulu uthikole nomkhulu amnike awubekileyo esandleni semkhonkhonzi wakhe awusebenze Nkosi umkhonzi wakho oloyiso njengoba Nkosi kusoloko kunjalo kinale Nkosi nodala nomakhulu ecaleni kodala umkhulu Nkosi umkhonzi wakho Nkosi owobisileyo umsebenzi kathiko wahobisa indlu yesikhungo thiko kadala umkhulu wathi jize Nkosi nini into zonke umsebenzi omhle udala umkhulu asanosifundisa ngawo uthi Nkosi wenziwa kumakhulu Nkosi wesine nini into zonke o Nkosi siyabulela kuba Nkosi sifumana indaba ezilungileyo namhlanje Nkosi siyavuya sithi Nkosi kuba lapha kwethu akulolize thula Nkosi siyikhalele indlela thina Nkosi wakhosi wam thumise Nkosi wandise fike Nkosi nalapho singafikela ngokhona gabane Nkosi yethu Kristu
amen.
Thank you.
uthandule sikhuyise ubudlelana omoya oyingcwe kungaphumla futhi sonke kaloku nje ide kuye inkosi yethu uyesu kristu ngoku nakona phakathi amen lihlale phansi
Salona, nani kutate?
Baka ule mwile mwakha inzi.
Kutatai, mkutu. Kutana makrestu, kukala. Kutana makasasi, sebanana makadata. Sakramente ukala, kutana bishtelile ngazo. Isine, uikabe isine. Mekule sanja, kwanwa. Eliphakamileyo elingqina leminyaka mithathu tata kuqale ngo-1412 ishumi elambini lemizuzu emva kwentsimbi yesibini wazokwela lo msebenzi nge-1716 nge-5 inani tata sinika lona 518 Irekoti leyo bantwana bakadada umsebenzi omkhulu kangaka sifanele basibethe izandla bazalwana nani bodade kutata bantwana bakadada ngoku tata uzawucela ngolu hlobo njengoba sisazi uba xa utata igqiba kwamkela ufefe tata iza kusinika ithuba loba sibethe indumiso yasekhaya ingoma katata omkhulu uhamba ngegunya kodwa tutata ngenxa yamaxesha abantwana bakatata tata tofana siyivuma ke loo ngoma kuba utata uzawungena ngoku kwisakramente yesibini bazalwana nani bodade utata ecela abantwana bakatata abo ke tofana bakhathazwa impilo tata iyabakhulula bayothatha ke treatment bathabathe ke tofana neapile uba banalo ithuba lokwenza oko ngoba utata umkhonzi kathi uzawungena ngoku kwisakramente yesibini bekonesandla abantu abakhulu abagqiba iminyaka emibini bebhaptiziwe nangaphezulu abangakhumbuli into kwezazela zabo bazalwana nanibodade kwizinto ukuthola kwizinto ezisingelwe phantsi kanti nabo bebephaya ekhaya kutata ngemini ayizolo nabo ngokwabo kutata abavunyelweyo balinikwa ilizwi loba bangangena kulo msebenzi kutata bakungena ke nabo bade bangene ke nakwisakramente yesithathu ngokuhlwa kwicala ke bazalwana nangodade ngoku dade uza kuthabatha lo msebenzi bazalwana nodade isakramente yesibini bekonezandla abantu abadala abakhulu beneminyaka emibini bebhaptizwe bengakhumbula into kwizazela zabo thutana ngabo ke ntongane bayakuthatha imaxeba kulo msebenzi asizubizwa ngamagama umntu uyaphakanyiswa sazela sakhe bazalwana nangodade simvumelayo uba azokungena lo msebenzi ngokufanelekileyo thutana kuyakumeka ngolo hlobo ke bantwana bakatata ngokumakrestu kozi kathixo bazawuphakama angene ntokwanapha eofisini umzuzwana kutata uzawubuya kwakamsinyane sakho ke sinike imbeko siphakama sone.